iphinde nginibingelele nonke. Oh, the voice of Africa, ithe mayivula umlomo kwavele kwanyakaza iAfrika yonke. Ithi mayikhuluma iyasho ukuthi ibingamazi noSenzo ukuthi ungubani, and ubengaziwa nokuthi ungubani. Uqale ukuduma ngoba nako esizwana naye since yena ebene brand yakhe as uKheli Khumalo. Angazi ke noma lokho mhlambe kungamanga or kuliqiniso, kodwa ke abanye bethu bebemazi uSenzo edlalela iBafana Bafana, ephinda eyodlalela iOrlando Pirates. Lathe mayibeka khona le ndaba kwahlokoma iy'nkundla, yathathwa yonke iclip yakhe vele yafakwa ey'nkundleni ukuthi uchaza ukuthini mayibeka kanjeni indaba, uchaza ukuthini mesho ukuthi uSenzo ubengaziwa ngale ndlela, okuthi udunyiswe nguye ke manje, uyena omazisile ngebrand yakhe. Nazo ke manje nempikiswano kuyaphikiswana, nabanye basho ukuthi bona babemazi uKheli, abanye bathi bakhule becula iy'ngoma zakhe oqinisela, namanje nje wabesacula empini uKheli bevele ekhona, hhayi ngoba naku bemaze ngoSenzo. Nabanye ke bayasho vele ukuthi kungani, ubani obethanda abanye ababogoalkeeper abakudala abama-soccer player o-Orlando Pirates nabo-Kaizer Chiefs, ngaphandle kwakuthi manje ku-athekwa kuliwa noKheli ngoba naku kwenzeke lesehlo esehlele uSenzo esandleni sakhe kade ezwana naye. Kodwa ke manje futhi abalandeli bebhola bayayinaka le nkulumo lesi statement esibekwe uKheli Khumalo esokuthi uSenzo Meyiwa ubengaziwa umuntu ngaphambi kokuba ethandane naye. Bayayibamba lo nkulumo yakhe abalandeli bebhola ngoba phela bona bebemazi. Omunye futhi uzuyabeka ukuthi le statement sakhe uyazi yena, uyena kuphela owaziyo ukuthi why esibeke kanjalo kwi-Showmax, ngoba vele ubefuna kona ukuthi i-Showmax kugcwale, kuthi iy'nkundla zokuxhumana igcwale, iy'nkundleni zokuxhumana khona izothola lokho kuduma, ngoba phela izwi laseMzansi, Voice of Africa, isikhulumile. Hayi, bayala nje bathi impela uKheli Khumalo uyadominator kulezi zinsuku vele nje, wonke ama social network wonke umuntu uyena nje, lemeke nje wabeka izwi lakhe libekayo, uyena nje vele onakekayo ngoba kulwisana nokuthi ufuna ukutholakala ukuthi kahle kahle wenzani, kahle kahle ubani owabanesandla entweni eyenze eka kuSenzo Meyiwa. Aphinde futhi nobaba womntwana lomdala uJubujubu akamshiye eceleni, ubaba la ubenza into eyodwa benoSenzo ke manje, sebe bonke bayafana vele, bangathi bakhuliswe isandla esisodwa esingena kunakekela umndeni waso. Anzima lamazwi, kodwa ke asithathe siyibeke la, sibheke ukuthi kahle kahle le ndaba iqhubeka iyapi. Ngizocela ke niqhubeke njalo ningisubscribele, ningilandele, ngizoleke nginilethela indaba ngokushisa kwazo.